Nā e tau toko ana tētahi whare āwhina I te hunga taiohi I te karanga kia panoni tia nā tikanga haere ai te Māori ki te kura. Tērā te pikinga o te hunga tauira e tamoana I te kura, e ai ki te rangahaua tētahi kairangahau mā tauranga, me panoni kā tika e nei tikanga I raro tonu I ngā mātāpono o te tiriti. Kia tahure ake rā ki te pūrongo a moana makapeluli.
Ko te ako manga tēnei o ngā rangatahi o te awa kairangi. He tauira rātou o tētahi kaupapa motuhake ki Wainuiomata e tautoko ana I ngā rangatahi kaore e haere atu ana ki te kura.
It's really hard to go to kura when you have a whole lot of things going on for you at home.
Hei tā ngā kaimahi nei kaore te punaha kura I te tika mō rātou.
Our rangatahi that come here, they have all those worries. They have court, they have a lawyer. They have to do community hours. They are still committing crime and things like that. So when they go to school, the expectation that they have to be the same as like the likes of the other children that attend there is so unrealistic.
Hei tā te kairangahau mā tauranga tā Sarah K. Coulter me whakahou I te rāngai mō ngā tauira Māori.
Some of what we know is there are inequities that systemically, we can be considering what we are doing in New Zealand education.
Hei tāna me whai rautaki aku anō te mokopuna Māori I raro I te tiriti me ngā ture mana tangata.
The thinking is that if we keep mandating attendance and saying that a child has to be in state-led education and it looks like this kind of lockstep approach, my concern is that we're missing our opportunity to really transition our tauira Māori in ways that can really grow us.
Hei tā ngā whika I tērā tau e whā te kaumā o no ōrau noiko o ngā rangatahi I taitai ki te kura. He oe mō ngai Māori he kotahi hautoru noiho I tai atu ki te kura.
We don't have a truancy problem. It's not about, you're good if you go to school and you're bad if you don't, you know. And I really want to stress that across time, if you have a look at the legislation, these are ideas that have come from sort of British settlement across time.
Mēnā rānei ka whāia he rautaki e taurite ki tērā o te mana tohu mā tauranga, hei tāna mā ngā iwi me ngā hapū hei wānanga.
Let's say that we can negotiate what school looks like in Aotearoa, New Zealand. I believe that we would see different ideas come up around iwi-led kaupapa, shared kaupapa.
Mō ngā kaimahi I tīhei Māori ora he whakaroa nō tō rātou.
If we had our own equivalent, like the Māori Health Authority, but education, I think would be fantastic.
Te manu kai I te miro no nā te ngāhere, he oe nō whiake te mātauranga e eke ai te manu I te ao, te urupaunamu nui. Moana Makapiluli, te karere.